It's your boy Underkay. You know me, you know this. Mr. Fresh, Fresh. Holla. Back again, again. Holla. Mr. Fresh, Fresh.
Bay, 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 bay. Umunyenga, Umunyenga. Bay, 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 bay. Umunyenga, Umunyenga. Bay, 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 bay. Umunyenga, Umunyenga. Bay, 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 bay. Umunyenga, Umunyenga.
Ibo kibyo wambwiye kutazoba kure yanje uzo mafi yanje nazigira ndakubura ey misi yagiye oyarabu nyaruke tuce kuki umunyenga hamwe kuri cha kivuma kiravubu zey zey chembo nari so so kandi numva fo guma numva moto moto kiravubu zey chembo nari so kandi numva fo guma numva moto moto bey bey ndakumbuye umunyenga umunyenga 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 umunyenga
yeah. Oh baby yeah.
Umunyenga umunyenga
baby yeah.
Baby come on ibu kingene wabinkorera
baby
manurunduza nka go down baby iyo dahari ndaremba baby come on fumbata winunduza Manura, niwe mfisi, baby, hiyo dahari ndalemba Bey, bey, ndakumbuye Umunyenga, umunyenga 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 Kira vugu zey, zey Chembo nari so, so Kandi numba fo Guma numva moto moto Kira vubu zey Chembo nari so Kandi numva fo Guma numva moto moto Hey
Cho boy Underkay
Umunyenga
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 Did your best
Best
Did your best
Best
Great money
Medicaid
Medicaid
Kira vubu zey
Hala!